Biko oburu ni na emihe content creating ni ru akwukwa Facebook a. Bianso. Happy oburu ni na me watch ya video. Kan kora gi nke na emu ugbu a. Ki ari danye na onwunwa ndanye n'ogi ya ugbu a. Inweta message a. Were aka content to saramia. Nejim very very important update we bia. Inanya. Na mkpuru ubochi ole mo ne n'oge a. E post be anything. Ina ahukebezi ihe m. Onwe ihe kpatara ya. That update potara no. Enwere superdendous technology. Facebook weputere ikpazu a. Gabi me pam apia gi stored. Me ma hani ya e danye na onwunwa. Patara ndi Facebook ju e kpoko some content creators. Na Lagos mbosi a. Na ogboko ha kporo. Creators Forum. Mark Angel no dia. MC Mbaraka no dia. Sabinus no dia. So many of them. Just so many of them. I want to ever leak your secret. We will tell them not to name her. Abu Hindi ga putan. Biakawarunu. Ihe will put terrible secret. Yeah. Thank God. I saw him wedge. Mano to any name in the yaho. Borom. Simunekwa. Okwiso na ndi aho na eme ha wote update yekuo gente obru na update ki na ebu na Facebook ni na he eme nya pure content nya normal I wote is the script act ya ime no prank gente obru na prank mabru ni na eme blogging nya update enwe ihe gba anu ime bianso na wote kwa update a geje pia onye obu na store ugbu a hapo ku ugbu a ba pure content. Abro no ye politics ki neme. Happy ubu a. Cho pia content ba. Mo we pia content. O we content yi mwere bo pio. I gane create ni mo wogi. Reality something e gara act un. E post ni mo wogi. I will advise you ni equity. Ke are ye kwa chaka tiye roko kake. Nebu putegi hebu putere nki pazua. Makanda neme ha mwete update. Ha puta ni iru akuko. Na watch ano video, watch ano video. Ewa gi he Mark Azuka buputere ikpazu a. Gabi me pam akuchie gi. Ana ma ina ozu onye obuna notu notu. Ihe obuna gabi me pram now, akuchie gi pam. Akuchi ma I'm talking to you now. Gini ki ga eme ki iwe gbanahi nsogbu ndi a. Ma oburu na o ga bulili iwu, ni ga na eme ihe ndi a. Ni ga na post to update. Ni ga na eme lili blogging. Nigga name a prank. Gente kan gwa gi hi geme. Number 1. Obro no politics ki na ebu. Na your caption. They kwa sure. Ke yan si ba de yeri go ku a. Na asi na Tinubu se. They kwa sure na Tinubu se before you na be na Tinubu se. Na we ye mbrede okporo uzo. Mo bi na we ye mbrede mere na obodo do tu a. They kwa sure na we ye mbrede mere na obodo do tu ahun. Before you na ede. Ewo gun nekute technology na investigate addition ihe mere o kwenke ga bi ihe me bi ya hu mere na agba ho na nekute broadcasting something ama ama nke Facebook ga enwa idea ya iburu zo je buo na o me ga we buru no ngi bu the first update aga kuchi gi pam no me quantans bi ki nwete this video gba mbo fe na eto saria. Konyo rap it danya na usubu an danya no gi ubuwa. Gekwanti. Too much share na kuchikwa. Ni mwere page one mwene. Mwabili ni mwere account one mwene. Error. Ye share ya na page nka. Share ya na nka. Share ya na nka. Ato putano otu enya ho. Na share chayi heni ina. Nkuchi. De gekwanti. Ni neji page gi a comment rende madu more especially nanda ye na comment re bundi nwe lower than your follower inwe bigger follower mana ndi na comment karre sorry inwe lower follower mana ndi na comment karre bundi nwe bigger follower I got this. I get tears in about a tear down in you. And a pram in kuchi. Update here. Come see, can you know? I here came at a meeting. Creators Forum Major Embassy and Lagos. Tinye kwara ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ka nke a bụrụ ihe mmụta dere unu. Happy Sunday. Ma were okwu nwa nke mmadụ mere ihe.